Molo mbasho ba inibungelele nginamukele ngezandla entofontofo egama lami ngingudawudu waphungula aka King Langabe. Uma kusuku lakho lokuqabulela mntwana sikhaya kwenza ukulungela ukucenezela like button ne subscribe button. Ungakhohlwa ke ungilandele enkundleni yokuxhumana no Instagram it's @king_langabe. Bafowethu umzimba bempilo nalokuhlasela ukhwantalala cishe kwadala ukuthi umculo andile kaMajola lapho sithawo lemculweni kanjalo ke nakhona lapha ekholweni udale lokuthi ubhekene ke nomzima ke kusukela ke lapha ngonyaka wedlule emuva kuba ke kumenyezelwe ukuvalwa kwezwe ngenxa ye COVID-19. Lobo mzima ushintshe impilo yakhe yalukhuno kanti ke kubhuntsheke izinhlelo eziningi abakade ke enazo. UMajola uthi ke isimo sokungasebenzi kusukela ngonyaka wedlule siyishintshe kakhulu impilo yakhe. Uthi ke unyaka wedlule bekumele uhambisane ke nomgubho wakhe eminyaka engu-20 esemculweni futhi ke futhi ubenezinhlelo eziningi ngawo kodwa ke konke kushabalale kuhle kwamazolo ebona ilanga. Uthole umcobo igazi kakhulu ukuthi ubesanda kukhipha i-album yakhe eqoshwe ngesihloko esithi Andile kaMajola chapter 10 ebisho olukhulu lapha kuyena. Kuthena ke uyabona ke imikhakha emibili engiphila ngayo okuwumculo nebandla kumane ke kwavala nje sithubeni lokhu ke kuphoqa ukuba ke ngishintshe indlela engiphila ngayo njengoba ke lezi kuyizinto ebezimise impilo yami ke ngesikhathi umongameli lo ke ememezela ukwelula kwesikhathi sokulula kwezwe ngokwezigaba impilo ke iqhubekile yabanzima. Uthe bekunzima kangokuba ke ngeke ngafikela ke nawo umqondo ukuthi ke ngimane ngikhohle ngiphumeke ngokugcwele emculweni kanti ke nokhola ibandla ke bekufake ingcindezi njengoba ke bengilahlekelwa ke ngamalungu aqabile ngenxa ye COVID-19 abekumele ke ngwangcwabe. Uthi ke nakuba ke kwazile ukuqhubeka nempilo kube ukwesekwa kutholeke emndenini kakhulukazi umngakhe kanye ke namalunga omndeni ebandla. Mntana sikhanga ngizofisa ukwazi kwena ukuthi lithini uvulo lwakho lapha kwi comment section. Ngakhohlwa ukucindezela like button ne subscribe button nongilandele enkundleni yokuxhumana Instagram @king_langabe from Musumdakadaka ngithi bang sengihembe.